ishari nizangano umusi wabatega mutega ahirisha amaraso umusa
We'll be right back. We'll be right back. Oracos.